business game some size solo. Sifuna ukuyiphinda le ntolo. Hayi wena, wena money in. Angithi suka la, awubona ukuthi thina sizogedala skita nabathakatha. Ngithi uyabona ukuthi sifaka umamdidi, unomdidi, unomdidi. Nala majiji vele asifuna ukukudida. Faka ubling bling, ubling bling, ubling bling. Yonke into siyaqhakaza, umlilo wodwa vele i-big. Nazi sikhiphile, isikhiphile. Elele ye, bozojabula nani. Elele ye, bozojabula nani. Elele ye, bozojabula nani. Sekonakele kulelizwe, kodwa mina ngithi kuwe asijabule. Yeah.